I hui ngā uri o te awa o Whanganui I te rānei ki te whakatairanga anō I te kaupapa o tarātou noho whakatāuteute ki te whenua o Pākaitore, 28 tau ki muri. Kei a Regan Paranihi, tā tātou pūrongo tuatahi o te rānei, kia tahuri ake tātou.
Whakatauria nā ngā uri ki te marae ātea o Pākaitore. Rerengi ana hoki te roi mata mō ngā aumangia I te pō.
He rā whanganui ai, hara ko whanganui ana ke, ko tātou Māori.
Ko tā Jai Rerekura, te kaumārima noa tana pakeke I te wā tūwai te nohanga ki Pākaitore.
I remember a man coming through, Pākehā man on his horse and trying to run people over on his horse at early hours of the morning, being dragged out of our tents to a building across the road because someone was shooting at us.
I te tau ko tahi manoe I warau I matekau marima no hia ai ngā uri o Pākaitore ki tēnei whenua mō ngā rā whitu tukau mā iwa. Hei pupuru I te mana Māori motuhake o te whenua.
E rā wā, ka whakaaro whānui ngā rangatira me noho I a tātou whenua whakaako ai I a tātou mō a pōpō.
Was a rude awakening to tino rangatiratanga and to the plight of our people to, you know, just get our awa back and get our lands back.
Mahara kau ana te koro matua Andrew Tripe ki te āhuatanga I tau ki te hapori I te wawa anō hoki.
I made a real statement at the time about not just our past but also how we move forward as one nation.
Ahakoa he hoki ko muri tēnei ki ngā tāmitanga o Inamata, ko tā Jai Rerekura, he kaupapa e whakakipakipa tonu nei I te ngākau.
For us, it was opportunity to heal and for the community as a whole to get an understanding and appreciation for the plight of local iwi.
Well, here we are 28 years later and we're still celebrating the day.
Ka tū tonu mātou, ia te tau, kāre te kaupapa ko te.
Tawa wā tōnu mai ki tēnei wā, ko mātou te aukainga, ko mātou.
E mā rake rake ana te kite e ora marika nei te ohaki o Pākaitore ki roto I e nei puanani. Regan Paranihi, te karere.